Thank you, Mr. Speaker.
Ne ke re ke botse honorable Salashando gore ra go bona se se tswela siragala gore ha ile gore ga le dumalane le sengwe le be le ngala le be le rontsha Batswana representation e leng gore ba le rometse mo parliamenteng ke potswane ya ntha le ntse o bua gompieno gore go ke ga nna le dikomiti dingwe tse e leng gore ne di thopiwa ke executive mme ga baakanngwa jaanong le yone go na le gore le ngale ke eng go sa baakanngwe go ne go hiwa example le bokoretse o reetse no go hiwa example le yone ya gore o ka itisa as a private members bill ya tla go baakanngwa kana ya nna motion ya baakanngwe mme re lebelela gomo gore tsatsi le letsatsi ga le sa dumelane le sengwe le rontsha bathopi ba lona representation le Botswana ja bone yaanong kemedi ya bone yaanong ke re le ye go itsheka-tsheka gore go okwano ga latela go ngala le tetse go buelela Batswana le go 'ira tiro e e leng gore ba tshwanetse gore le e dire mo palamenteng ke a leboga
pharologanyo ga gare ga rona le wena ke gore pele ga re tla palamenteng re na le maikano a ne re a beile pele ga re a phamola handbag morago ga ditlhopho re tla palamenteng re nnile pele le maikano ga ne e le gore re phamotse di-handbag maduo a sena go tswa re be re ithala re wetse mo palamenteng re ne re ka 'ira yaka wena re amogela sengwe le sengwe se se buiwang ka gore ga re na agendara rona re tsile ga re na le agendara
procedure
ga re a ngala
Procedure.
Ra Thanks, but
procedure.
No thanks.
Procedure. Is that 1,000?
Thank you, Mr. Speaker. Ramogabi, I go no itwara kama itseotla. Botubaha kubwa tail. Honorable Speaker. Honorable Speaker, nekiri ki kope mutu tehi. Dumelang Salashando o ntse a raba ke mo reditse me on this one o ka re yaanong he is making an attack on the honorable minister me motlotlegi go tsena ga gagwe kwano o tsene ka tsamaiso ya semolao ke re gongwe a mo arabehela without go phamola beke and the like thank you
Asando.
Ya ke gore honorable Matosan ha motho a go rare o ngadile wa didimala ga o re itsena tech ga mo parliament a ra yo mongwa re o ngadile wa didimala ga o re ke a tech ga ke hetola ke re ga ke a ngala ke tsere tshwetso e ka gore ke na le maitlamo a ke a ipile mpile ga ke ta parliamenteng ha ne ile gore ke phamotse briefcase kana handbag maduo a sena go tswa ke be ke ya go kopana le manifesto ko parlamenteng yo ke screen ke o bapatse ke ne ke ka ipuela sengwe le sengwe ka amogela sengwe le sengwe
point of procedure Mr. Speaker
o ne o tlabe go se thona re kopile gore tautona gore a molao o baakanngwe ke utlwa tona re keng re sa tsene ra tla ra baakanya re kopile tautona gore itlame commit yourself gore re ka baakanya o ganne ga gona le motho yo o ngadileng ga e le gore go gana sengwe ke go ngala bua le tautona le se go ngala re bereke mmogo mo kganyeng ya go baakanya DIS